Kidoma, I have to come away. We can do titita. Tunayo fura, kwa wazawa kigoma. We can do titita. We shall find it.
Usipa zipa ya sasa, so kama ya zamani.